masiqaleke ngoku bayakwazi ukumamela baeve izandi ezenzekayo phakathi kwegama ezenziwa ngantoni ngamalungu baphinde behle bakwazi ukumamela beve isandi esenzwa kunobumba ngamnye andithi saphinda sakungena ke ngoku apho sijonge khona ke ngokunobumba simfundisise kakuhle kwenzeka ntoni ke ngoku siqala ke ngokusithini sitshatise siyadibanisa ke ngoku utshatisa kuthetha into kuba umzekelo qala siyayazi into kuba ngusilona andithi ngualona ne sifuna uthini ke ngoku sifuna uhlanganisa simbize yedwa usaya pha kuA ngus noA ngus noA kin badibene benze bani ke ngoku benze usa siyahlanganisa ke ngoku baphinde bakwazi into ba a us angaphinda hambe azimele abe ngus noA azimele abe ngua lo ndithetha ntoni ke ngoku siyohlula mandiphinde ndibuyele ndithene ndithe siyahlanganisa siphinde sithini sohlule xa sihlanganisile kuvakala esinye isandi esingusa xa sohlule avakale yedwa us avakale yedwa ua so yinto ofuneke bayiqondile leyo baqonda into ba okay siyakwazi ukuthatha esinye isikhamiso masijonge bani lona ngu-i nanku ke ngoku us masihlanganise ke ngoku sihlanganisa us uya ku-i asondele us aye ku-i sithini ke ngoku xa sibiza sithi si sithini si siphinde sikwazi ke ngoku basiphinde sibaqhawule siyohlula ke ngoku sithi us wahamba u-i wahamba us wahamba so ibalulekile ke loo nto into yokuba bakwazi ukuhlanganisa baphinde bohlule oonobumba aba babave into babenza eziphi na izandi iva ke kubalulekile into yokuba abantwana bayazi into yokuba igama lenziwa ngamalungu amalungu enziwa ngoonobumba enza ntoni izandi baphinde bayazi into yokuba oonobumba apha benza izandi benza ntoni amalungu amalungu enze ntoni enze igama ima ke ndikubonise masithathe nali igama lethu usana funeke bayazi ke ngoku into yoba usana yintoni igama andithi masihlule ke ngoku siye emalungwini enza ntoni usana sithathe sithi u sa na yintoni ke ngoku lena amalungu amalungu aphinde enze yintoni ngonobumba masijonge u thathi eli sa wenziwa ngubani ngu s no a una wenziwa ntoni wenziwa ngu no a masisondeze masimsondeze kancinci yaqonda sizombona into yoba usuka phi uza apha lena ntoni ngoonobumba kubalulekile ke into yoba bathini baqale bazi into yoba igama lenziwa ngamalungu amalungu enziwa ngoonobumba abanezandi baphinde bayazi into yoba oonobumba aba banezandi bayakwazi ukwenza amalungu amalungu enze ntoni amagama sibuyela phi ke ngokwakwakuhlanganisa sihlanganise siphinde sohlule masiqaphele ke into yokuba oku kuhlanganisa kwenzeka kuzo zonke ezi ndawo masiqale apha ezantsi kuqale kwenzeke phi apha koonobumba apho oonobumba bahlanganayo benze ntoni amalungu kuphinde kwenzeke oku kuhlanganisa apho amalungu ke ngoku ahlanganayo enze ntoni igama usana okokuqala le nto yenzeka phaa kwagrade 1 ndiyaqinisekisa into yokuba eyokuqala into bayakwazi ukuva bamamele izandi ezenzekayo apha egameni ndibize igama baliqhwabele ngokwamalungu mangaphi amalungu owavayo phayana usana benza ntoni ke ngoku bayamamela into yokuba mangaphi na amalungu akhoyo bandichazele ke ngento yoba okay ndenze amalungu amangaphi na xa bemamele egameni masibukele mna nama-grade 1 sisenza ufikile lidada umalume
okay ye liyakhanya buyile ne ungekhona izolo okay mamelani ke sizawo kwenza la mdlalo wethu. Uza umamela, mna ndiza ubiza igama. Uza ndi kwabela kancinci uba uziva izandi ezingaphi phakwela gama. Ne? Masiqale ngelula umama, umama. Uzaphaka umsiminwe ke ngokuba uqhwabeka ngapi. Qhwabeka ngapi? Good. Abanye balinde ujonga kwabanye. Umama. Eke? Qhwabeka ngapi? Kathathu. Masimqhwabeleni, masiqhwabeni. Umama. Phinda. Very good. Masiqhwabe. Good. Okay. Zawubiza igama elingathi lideke. Edamini. Edamini. Ngathi mbone? Good. 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 Sujonga kwabanye. Sujonga kwabanye. Okay, beka isandla phansi zawukhawulezisa ke ngoku. Ufikile.
Ufikile.
Sukhawulezisa. Ufikile. Good, good, good. Okay, Katumban, yes, Pindu Kwab, Chet. Okay, Zinga, Pika, and Okasas, and just by your back, Kola Kam. Go Pindu Kwab. Sibai. Zinga. Zinga, Pika, and Oh, can bet. Very good. Okay. Lidada. Lidada. Flowers.
Lidada.
Lidada. Flower. Zingabi. Zingabi. I take flower and I will want it. Zingabi. Kwaza flower.
Zingabi.
Very good. Kubalulekile into bakuqinisekise uyazenza ezi zinto rhoqo noma uchitha ixesha elincinci kodwa funeke baqhele ukujonga abanobumba sinala malungu sinala magama.